Katahi anō te wāhanga tuarua o te whare toatini o te awa ki Kirikiriroa, ka whakatuwherangia mai ki te marea. E 28 ngā toa e tuwhera ana I tēnei wā, engari no te rangi tonu nei e 40 toa anō I whakatuwherangia ake me tahi wāhi hoko kai. He mea whakahaere te whare toatini nei e Tainui Group Holdings, hei te wā e oti ai, koinei te whare toatini nui rawa atu o Aotearoa whānui. Neke atu I te kotahi mano e 500 tāngata ka whai mahi I te wāhi nei, ko te tikanga ia kia mutu ngā mahi katoa hei te tau e tū mai nei.